Jenny twa niyo kwizirwa Aime Divine nkabandi umuyobozi ajejwe ubudandaji mu ishyirahamwe Onatel. Kuba ufise icyo ujejwe mu gihugu ntibyica icyo ujejwe mu muryango. Kuko inkomoko ya byose burya icyo tuba mu mashyirahamwe kenshi birafitaniye isano n'icyo tuba turiko turakora mu miryango. Uri umufasoni afise amabanga ajeje mu muryango, umaze kumenya ukuntu ushobora gutunganya ibyo wawe mu muryango, bityo biranashobora no kukorohera no kuronka ukuntu bitunganya mu kazi. Hariho ubumenyi, hakabaho ubwenge, ibyo byose usiga kimwe muhira gutwara ikindi ku kazi byose biragumana. Hariho ubumenyi ubwo twize mu ishuri, ubwo urabukoresha mu kazi, ukabukoresha mu rugo, hose uri umukenyezi uguma ibyo bikorana. Biragenda neza mu gihe wowe nyine ubifashemo, ubishizemo uruhare, ubishizemo gushaka, ukavuga uti ibi nzobitonde kuko ibi nzobikora uku. Ikintu cyose kigabwira umwanya wacu, ikintu cyose kikagira ihangiro wihaye byishoboye kwishikako, ni naho umenya yuko byagenze neza cyangwa bitagenze neza. Muri icyo gihe ababikora gutyo nibaza ko ari ukudatahura, ahantu hose harafise umutwe waho. Nk'ubu nka jewe mishyirahamwe nkorera turafise umuyobozi mukuru uwo ari hejuru, niwe duha raporo, niwe amutswa ishyirahamwe. No mu muryango aho nubatse ndafise umutware, niwe mukuru w'umuryango. Ibyo rero mu gihe ushobora kubitandukanya ukamenya yuko nk'umukenyezi uhari nk'umufasha, birakorohera mu kuntu uri bukore. Ariko ushoboye kwikanga canke ukibesha ukiyumvira uti ni jewe na nimero ya mbere, ni jewe wa mbere mu rugo, by'ukuri ntaho ndabibona jewe. Dufatanye n'uko nemera Imana, ndemera ko dumufasha kandi biranezera cyane. No mu kazi aho ndi, ndemera yuko hariho umukoresha wo hejuru. Muri icyo gihe urutonde ruriho rwashyizweho n'Imana, nk'ubwo mu rugo rwashyizweho n'Imana, n'ubwo mu gihugu byose ubikurikije bigenda neza. Mu kazi ujejwe no mu mabanga ubazwa. Uno munsi n'umunsi wahariwe uburenganzira bw'amategeko, le droit de la femme. Mwavuze ati nk'umukenyezi by'ukuri mu gihugu icyo igihe uwo munsi utangurangira muraza inkomoko zawo, hari abagore bari bagize ibyago kuko bari byo bariko barahanira amasaha make mu kazi, kongerezwa agashahara, gufatwa nk'abandi bakozi. Rero muri icyo gihe harabo byahitanye ubuzima. Rero nanje ndiyumvira yuko kandi twese turabyumva, makuru muhora mu yadushikiriza, hari abagore bakimerewe nabi, hari abagore bakiriko baragwana. Ahambere niyumvira nuko aho dushitse hari abandi bagore batwitangiye imbere kandi bakoze ibi turiko twe turoroherwamo, nubwo hakiriho urugendo rurerure ariko hariho kure twavuye. Cya mbere no gushimira abo bakenyezi babaye intwari, bashoboye kugira icyo bafasha abandi bakenyezi, tugashobora gutora, tugashobora kwivuza, tugashobora, hariho byinshi bigishoboka tugashobora gukora kandi tugakora cyo kimwe nuko umwana w'umuhungu yoronka akazi kandi nuko n'umukobwa yoronka akazi aho abishoboye ibyo yaronkeye mu bumenyi. Icyo ni ikintu cyiza. Rero turashimiye abo bakenyezi b'intwari bose babaye akarorero keza mu gushobora gufasha bakagwana kugira amategeko atworohereza abahari. Navuze ngo impingi iracyari ndende, hari ibigikenewe gukogwa, ariko nariko ndiyumvira umwe wese ahari yogira icyo akoze, umwe wese ku rwego ariko yogira icyo akoze. Ni ukuvuga kuva hasi tukagenda duha, uwo hasi agakora icyo ashoboye ahageze, agahereza uwo hejuru yiwe, uwo hejuru yiwe agahereza uwundi. Muri icyo gihe ibintu byokoroha, bigatuma vyihuta, hako umwe ahari avuga ati sindabibazwa, ucusanga yishe iyo ngazi twashobora kudugiriza ko ibyifuzo byacu n'ibisabo byacu. Icya mbere ni ukwemera ko uri umukenyezi ukabiryohererwa. Nje ndashimira Imana ko narandemye nk'umukenyezi, ni ukuri n'iteka yanteye yaturemye mu buryo budasanzwe mu buryo bw'igitangaza yaduhaye ingabirano nyinshi yaduhaye uburyo gukora ibintu byinshi mu mwanya umwe turavye turafadikanya cyane rero ivyo ni ibintu bidafise bose rero nk'umukenyezi icambere n'ukwemera uko turi hama ico tubona kitari ciza kandi dushobora guhindura tukagihindura umwe wese ahaherereye ukabona ico wamaze kurengana wundi atarengana ukamufasha ukayaga ukamubwira uti tuhohinduka iki hama umwe wese ahagera umwe wese ahageze ubushobozi umwe wese ahageze ijambo akagerageza akakora agashikana ico cifuzo kuko twari twifuza yuko amabi akorerwa abakenyezi yogabanuka abakenyezi bokoroherezwa abakenyezi boshigikirwa kandi n'ukuri turashimaho leta y'u Burundi igejeje ikwira bikora n'ukuri umukenyezi arashigikiwe umukenyezi ariga arakora araronka n'ayandi mabanga rero ivyo turabikenguruka tukacha tubandanye twizeye yuko mu mwakuzi tuzoba twaratahuye yuko ibitwicayemo turiko turamererwamo neza hariho ababigwaniye hariho abakenyezi bagize ico bahagurutse bakavuga ati ibintu ifoko bihinduka natwe tugiraho duhagurukira tuvuge tuti ibintu birakwiye guhinduka hama mbese tunagira ico tubikoze ko kugira bihinduke ntituvuge gusa atabikogwa ariko tuvuge hariho n'ibikogwa bibiherekeze